Ndiyanamkela mawethu, igama lam ndingiyamkela. Uthini ke umbuzo wethu namhlanje? Uthi dibanisa esi sibalo singasezantsi awugqiba usibeke kweyona ndlela ibonakalayo ilula ekwi-rational form, ugqiba uchaze nedomain yaso. Siyayazi ke into xa sidibanisa ii-fractions okanye amaqhekeza ukutsho, sithi sifune into ekuthiwa yintoni, i-least common multiple, okanye eli nani ulikwaziyo ukuhlulahluleka ngawo omabini lamanani akwi-denominator. Xa sijonga ke lamanani ezi fractions zombini, siyabona uba kwi-denominator sino-6 x to the 4, sibe no-3 x squared. Siyabona ukuba u-6 uyohlulahluleka ngo-3 kwaye no-x to the 4 uyohlulahluleka ngo-x squared. Singathi ke sigqibe sithi u-6 x to the 4 nguye ozoba yintoni, ozoba yi-least common multiple, kuba lelona nani elincinane likwaziyo ukuhlulahluleka kuwo omabini la manani. Ngoku ke masiyenze, masibaleke sibone uba sizothi sisenze njani naye esi sibalo sethu xa siqhubekeka. Masiyenze loo nto. Esi sibalo silingana no-5 umahlulahlule ngo-6 x to the 4, udibanise. Ke ngoku into esifuna ukuyenza, sifuna u-3 x squared alingane abe ngu-6 x to the 4. Masiyibhale lesinayo, sino-7 umahlulahlule ngo-3 x squared. Sizoyenza njani ke loo nto uba u-3 x squared uba abe ngu-6 x to the 4? Sizathi siphindaphinde u-3 x squared ngo-2 x squared. Mandimbeke u-2. Xa uphindaphinda u-2 ngo-3 uza kunika u-6. Ukanti xa uphindaphinda u-x squared ngomnye u-x squared uza kunika u-x to the 4. Loo nto ke asizuyenza ngasezantsi kuphela, kuba kaloku ithi loo nto siyayitshintsha, siyasitshintsha esi sibalo sethu. Ngoku sathi siyenze nangasentla into esiyenza ngasezantsi, okanye sathi siphindaphinde yonke le nto ngo-1, kuba le nto iyalingana nje no-1. Idomeini yethu ke esi sibalo siphuma kuphela xa u-x engenguye u-0, kuba kaloku uba u-x ungu-0 asizukwazi ukusibala, kuba sizodivayida into ngo-0. Siyayazi uba ayikho loo nto. Masiqhubekeke nesi sibalo sethu sijonge uba sisisaphi. Ndiyathemba nisahleli nam, nisandibambe kakuhle. Masiqhubekeke nayo. Sizoba nobani? Sizoba no-5 umahlulahlule ngo-6 x to the 4, udibanise. U-7 xa umphindaphinda ngo-2 x squared uzawuthi asinike u-14 x squared. Yonke loo nto uyahlulahlule, masibone apha ngasezantsi uba sinantoni. U-3 xa umphindaphinda ngo-2 usinika u-6. U-x squared xa umphinda ngo-x squared naye uza kuthi asinike u-x to the 4. Ngoku siyabona uba sinento ekubizwa ngoba yi-common denominator, into efanayo kuzo zombini la maqhekeza ethu engu-6 x squared. Sathi ke sidibanise nje ezi zingasentla. Ndathi ndiqale ndibhale le kuthiwa yi-highest order engu-14 x squared, udibanise u-5. Yonke loo nto idomain yethu ke nanza ingu-x, akalingani no-0 kwakhona. Yeyona ndlela ke ilula okanye i-simplified le, angeke sikwazi uba sidlule apha, kuba kaloku u-14 no-5 no-6 alikho inani elingena kuwo omabini. Besingazama uba sikhangele inani esathi silahlulahlule ngaso esi sibalo, kodwa ke siyabona into yobana alikho inani. Singathi nantsi ke eyona ndlela ibonakalayo okanye icacileyo. Enkosi.